awesome.
Let's sing band production.
No peshonga kunda no gundi no gundi no gundi kunda rumwa kandi. Nindeba mazima mishoga we manyakuru kunde hurire. I see truth in your eyes girl. Wesi jebanje kawuyoko. No gundi tunajera kembende je. Mkaboro kweza kende inajizi. Ndia kwa lukundo tinkwenda mpime. O tinkwenda njere. Nunuma we kunzi nunji we. Nunuma we mnyunyi anji we. Ni waboti tiyari yondiye. Ni waboti tiyari yondiye. Ni waboti tiyari yondiye. Ni waboti tiyari yondiye. Tatura tukatura nyaguma ndio wawe nuba kubane bambamba. Nichiga matafuti na dewe murisho na hiro mweru hanga. Bari ya tutabia ungu tukakunda na tuatura tuatura. Bobo nko mshija no mkazi urobu kwa jai ya ya ha. Nunuma we kunzi nunji we. Nunuma we mnyonyi anji we. Ni waboti ya mneje. Muyaga guhuba buri kimwe kishanganye nacyo okango ryo wanje nanye ndio wawe nkoko umungaro zanje nuko muri werere my baby baby. Nunuma we kunzi nunjiwe. Nunuma we mnyonyi anjiwe. Ni waboti kazi urobwa jaya ya ha. Nunuma we